aloha kākou. O kia ke kaʻu kama i nui ai nā suckers, yeah? I oʻu ʻole ʻia. So, ike wau i kekahi kaʻu kama ma lalo ala, ike wau i kekahi mea hōma ʻō, ike wau i kekahi mau mea e aʻe ma ʻō. Ia nō kekahi pēpē ma nei, but nāna i ke kinona o kia kaʻu kama, ʻaʻole lawa ka ikaika o kia mea kanu no ka hānai ʻana, ʻano e kona kinona kekahi, no ka lawe ʻana i ka wai, a me nā mahu ola i nā mea apau, ʻoia kekahi manaʻo, akā koe aku ia. Ike wau i kekahi mau pēpē, kekahi mau kaʻu kama liʻiliʻi ma ʻō a ma ʻaneʻi. Ia kekahi mau mea ʻano e ma ka papahele a e kekahi mea hou ma ʻō, ʻano e kona kinona. So, ʻoia nō ke kaʻu kama i oʻu ʻole ʻia. Ia nō nā peas kei ulu nei me ka maikaʻi, yeah? Akā ʻaʻohe e pua. So, kekahi nei au i nā pua. Mahalo i ka hoʻolohe ana mai.